hanini nuko irikete twanditse risanzwe riri mu bikogwa byinshi twateguye mu isekeza y'imisi 16 twahariye kugwanya amabi afatiye ku gitsina irisekeza nkuko mubizi twariteguye turi amashirahamwe abiri umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi n'urunani rw'abashingwamanza baburanira bakorewe ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu kavibe tuributsa prezida yuko amabi afatiye ku gitsina ari kimwe mu biteye impungenge isi yose muri rusange ibihugu byinshi harimo n'u Burundi mu Burundi ayo mabi sagaseseshwa rumuri kandi arabangamiye amagara y'abakenyezi n'abigeme mu gihugu tuributsa igihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yafata ubutegetsi umwaka uheze ko yagiye ku butegetsi kurongora igihugu hasanzwe hari injyane za politiki zatanguye mu mwaka w'2015 umwaka uheze nuko bibandanya igihugu carazinziwe n'ibiturire mu bijyanye ubutungane hoho ngira ngo mwaruvise ko na perezida asigaye asemerera akabimenyesha abanyabihugu bigatuma n'abakorewe ayo mabi batakigira uwo bitura iyo umukuru w'igihugu canke umushikiranganje zize ubutungane arira mu Kenya arira imbere y'abakorewe ivyaha ko atacashoboye ibi rero bikerekana yuko abakora ivyo vyaha basigaye bafise ingufu zirengeye amategeko y'igihugu n'ububasha bw'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje ubutungane mu Burundi ariko tugaca tugira ko tumusaba yuko tumwibutsa dusaba yuko ariwe mucamanza mukuru asabwa guhagararira ubwigenge bw'abanyagihugu ko ivyo avuga ivyifuzo vyiza avuga amadiskuru avuga akwiye noneho gushikwa no mu ngiro turerekana kandi ko kuva mwaka w'2015 mu Burundi leta y'u Burundi ifashijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu FINIWAP bashoboye gushiraho umugwi wo gukurikirana ibikorwa bijyanye n'amabi afatiye ku gitsina kugira ngo hatorerwe inyishu amabi yakozwe kuva mu mwaka w'2015 ariko nk'uko twabibonye uwo mugwi ntiwashoboye gukora nk'uko byari byitezwe na cyane cyane uko abakorewe ivyaha bari bawizeye ikindi twerekana nuko habaye amaraporo menshi yatanzwe n'umugwi mpuzamakungu wari ujejwe gutohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 yerekanye ko no mubagirizwa amabi akorezwa abakenyezi abigeme harimo abategetsi bo mu nzego za leta amwe muri abo mabi akaba ari no mu vyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu ariko icyaduteye amakenga nuko hagushiraho umugwi wo gushengeza abakora ivyo vyaha na cyane cyane bari mu nzego za leta usanga ibahindurira ubuzi bikamera nk'uko yo biri kwirabashimira ku vyaha bakoze ariko nuko vyifashe uko turabona ko kuva mu mwaka w'2016 leta yashyizeho itegeko ryo gukinga no gukingira abakorewe amabi afatiye ku gitsina rikaba rero ryaje kunganira ayandi mategeko mpanavyaha y'igihugu iryo rero ryari rikwiye guhasha ayo mabi afatiye ku gitsina haba mu buzi mu mico kama mu mashuri muri za kaminuza eka no mu buzi bwose bw'igihugu ariko uko tubibona hakugabanuka hagutuza ayo mabi abandanya akogwa mu gihugu icyo dusaba rero umukuru w'igihugu nuko kugiti ciwe ka mushingwa manza mukuru w'igihugu yokurikirana hafi ivyerekeye amabi n'ivyaha bifatiye ku gitsina harimo n'ibihanwa n'amategeko mpuzamakungu agashiraho uburyo bwo kuyakinga utegekanywa n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi n'ayandi masezerano mpuzamakungu Burundi bwateye ku gikumu amashira hamwe yategekanije iri sekeza akabari umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi n'urunani rw'abashingamanza baburanira bakorewe ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu turongera tugashimikira ku bintu bikurikira yuko leta y'u Burundi yoshiraho n'ukuri itegeko ryerekeye gutorana kw'abantu mu Burundi no gushira mu mategeko y'igihugu ibiri mu masezerano mpuzamakungu yose igihugu cyateye ku bikumu kugwanya ukudahana abakoze ayo mabi n'ivyaha hagakogwa amatohoza ataho yegamiye nk'uko vyama vyasabwe n'amakungu ikindi cyane matwosaba no gushiraho urunani rw'abaharanira kugwanya amabi afatiye ku gitsina uburyo bwo kuvuza abantu ku buntu aba bakorewe ayo mabi hamwe no kubaronsa abashingwa amanza.